Nganyo mar kwedo paro mar chik mar omenda 2024 odhi nyime otieno manyore ute madho kata ute mag math kod tongona mopogore opogore ma pacho kae. E wang' dede mano omake kind saa 5:59 kod saa 6 mar otieno gi 9:09 mar otieno jochuo thum mong'ere kaka DJs ne ong'ado ngolo. Kendo miyo rawere mayangore kaka Gen Z thuolo mar wero wende makwedo paro mar chik mar omenda kod mibadhi magikoni ntiere e thurka. Jafwam mara Judith Omondi ntiere gi ler.
Chingeso, saa 5:59 mar otieno e pacho kama ngima. Ma e kaka ne ochali e ute math kod kuonde tongona mathoth e pacho ka. Jomatayo ngolo chuno mondo mi oneg thum kendo chiw thuolo ne rowere ma oting'o duondgi e wero wende makwedo mibadhi. Simbe gi omok toch, wer magiseyogo loch mar jatend piny William Ruto. Kuom dakika 10, kolo ochung' kendo wer mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024 okwako kor lwasi. Ka bende ne gichiwo luor margi ma ogik ne Rex Kanyike Masai, rawera manyicha wito ngimane e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda. Moko kuom jotelo manyicha okwedo paro ni od bura bende ne omoli e ute math mar riwore kod rowere mag Gen Z e kwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024. Rowere ma kwedo paro mar chikni pod omedo mako chung' mar dhi nyime kod ng'anyo e gwenge mopogore opogore e pacho ka jo od bura biro medo twak kendo chiwo paro e wi lokruoge ma owinjo tim ne parono mar chik omenda. Judith Omondi, Ramogi TV.